icyo kuvuga ngo bagira bahindurira abakozi aho bakora nibyo byose wicisha mu biganiro kugira ngo umukozi yakoze ubushikiranganje cyangwa mu gisata cyari cyo cyose afise ibyo yahigiye mu kazi kandi n'umwimbo yamaze gutanga ntaheze ngo bamukureho ngo nagende mu byo yigiye aje kwitwa umukozi mushasha bongere hamwe yahora yarahamaze imyaka myinshi bahazane mushasha nawe nyene aze gutangura akazi bushasha ibyo nta mwimbo wotanga byosubiza inyuma akazi kandi byosubiza inyuma umwimbo n'abakozi rero leta y'u Burundi irazi ngene abakozi batangura akazi mu gihe bakurikije amategeko barazi ngene batera imbere mu kazi barazi ngene bakukuruka bakurikiza amategeko bakabyumvikana n'abaserukira amasendika hanyuma ibintu byo kuvugurura intwari bereye mu buzi bigakogwa neza ibyo kuvuga yuko bariko baragira liste y'abantu b'indorerezi mu kazi bukuzoja kurindira ngo batonde hama barindire ko hari abazokora nabi kugira ngo babasubirire mu bisanzwe ibyo bizoba bibaye ubwa mbere mu gihugu ikintu cyose gifise ingaruka ku bakozi gifise ingaruka ku bakoresha gifise ingaruka ku kazi no ku migenderanire hagati y'abakozi n'abakoresha birafise inzira bicamo nibacishe mu biganiro kandi bareke gukoresha umusunikano kuvuga ngo abakozi ba leta bo hejuru ngo bafise ababarindiriye kugira bakure ni hamwe bamwe bashobora gukora bati reka dukore ku musunikano baruhe batebe womoke canke abari nabo bati reka ndabikubire uko biri kose na karibu cangenda